Slow baba,
ndị a na-amụchi ego a na nwee mee nsubi ike ụwa ọzọ m apụta ma alakịrịrị bụ onye ana
ọkụ ya so dịrị ya na-emesi dị ka ịgbọ m ka ntị ya alụ
chai mgbagharị dị too much ebighị m ọbanye na osaki esi m afa list ebighị m ekenyere ebighị dị ka antoni chibata peter onwamaeze chibata antoni jideofor ichie west Prince Polinus Ekwualo, Poly West na Malaysia. Prince Polinus Ogoleze, Odoguego na Thailand. Sunday Machie, Blessed Sunny with Blessed Money. Ifeanyi Chukwuemeka, Apelego, Ninja.
Ka emezi n'ike agwụ gị?
Na ike, afa ka nkụ.
Ngwanyenu ka nye nnukwu aka na ebe ike agwụ gị. Slee handwriting ga ọ dị ka imede China.
Waka. Njiri handwriting na sign nọrọ gị check anana
mmadụ dịka ikechukwu nnalu ike na india chief sunday ekwualo sunny black chinweze obonọ anam chineke the buffalo ai sunday okoye igwe ndị igbo na kolombo chief ekene ọdị igbo ụtari ego one of ana na ya bụ sikọma emume nwere ifo mana chile gịnị ka ibu n'ime akpa
ọwụ kwa mọchị nji wee bata ọkwa ji ka nji wee bata ji ndị a na m
confam o nwere debọ m ọkụ ya na-ebuche m ntị ọ dị ka nge zụta ọka ka e were achi eji mmiri ọkụ ka ifiri na ịmazị ka o si adị na
taa ụdị ka ihe a adịrọ ọpịpụ ji ndị a na m a ụdịrị ọfa agọ na ji a ekwesịghị iji nye zụtoro n'ori sie mana ọ bụ na ji na-agụ gị bikọs ụmụ achịghị ike ji a wute mmadụ ọ bụ na ji na-agụ gị m na-enye gị 100 naira ka ị gbadaa na junction kụta ji 100 naira taa ịtasie ị gaa na boho nwụọ mmiri bikọs onye taa ji kwesịrị nwụọ mmiri
wọchizi n'uwe ndị mmadụ ọkaefu ji ndị a na-ama ma eso gị wee ri a so onye na-achọrọ asọ gị rie ji anụ aka so nkete oke ọfa agọ na ji a echiri na ibiri ebighị mụ a nọ na nleka na ma eso gị wee ri ji a ya na-akọzi akụkọ ya mmụọ na tọilet ka ọ n'ime ọfịa ka anyụrụ nsi ji a na ma eso gị wee ri ji a
ị ga-eri anya gị
onye chi na-eleze ga-abụ eze anaghị achụ ụwa n'ike ife chukwu kwuru onye ga-eme ya anya ga-ama aka ike ekike bata n'ịga mmanụ anya datụ ụjọ ike ekike bata fa ga-ekweta ayo ya 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 ya